Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo namhlanje ke baphulaphundini phathela apha ke indaba malunga neqela ke leKaizer Chiefs xa lisamkela ke iAhly nizawukhumbula into yokubana ke iAhly igalelekile kweli laseMzantsi Afrika pha izolo kusho phango lesithathu igaleleka kapho ke zolungisa into yokubana ke izawudlala umlenzi wesibini xa iqobisana pha neqela lemamelodi Sundowns pha kwi-CAF Champions League. IAhly le ithe yabethwa ke pha e-Egypt bethwa pha yiSundowns ngo-1-0 kumlenzi wokuqala. Abafana bakapitsa umsimane ngokwendaba ezithe zaphumala ke zokubana ke abafana badala bamkelwe yiKaizer Chiefs pha eKaizer Chiefs Village pha enatshorena baphulaphula emveni kokubana ke upitsa umsimane kuthiwa uthe ke wahlaba isicelo ke cela ke ecela iqela eKaizer Chiefs into yokubana ke lize lamkele bona libanike indawo ke yotreyina neqela lakhe iAhly kunye ke nezikhulu ke zeAhly nazo ke zacenta yokubana ke iKaizer Chiefs mayebamkele banikeze ke indawo yoziqeqesha. Akho mntu wazisa isizathu sokubana ke uPitso Msimane kunye neAhly benze eso sicelo bafuna ukuba iKaizer Chiefs ke ebamkelayo apha eMzantsi Afrika. Abanintsi kabantu ke bacinga ngokucinga kabantu abanintsi napha ke kwama-social media abanye ke batshole abanye batshole kona kona ke akho mntu wazi into yokubana ke bekutheni na uPitso Msimane azacenta yokubana ke ibe yiKaizer Chiefs kabanikeza ke indawo yokutreyina futhi emveni koko ke iKaizer Chiefs kangibe nangxaki theke mabeze zabamkela ngendlela e-right foot ke nizawubona into yokubana ke iye yabanikeza nebhasi ke zeKaizer Chiefs into yokubana ke bahambe ngazo. IKaizer Chiefs kangibe nangxaki ekwamkeleni iAhly yamkele nje ngentliziyo entle nangezandla ke ezivulekileyo kubeni amakhosi ayibeke yacanta yokubana wona azawudlala phaa nge-19 kaMatshi. Loo nto ithetha ukuthi iKaizer Chiefs ke ayikho pressure ngako izabanikeza indawo into yokubana ke bazilolonge iAhly ezazilolonga usukela ke namhlanje napha ngomso kancinci kona kona ke elona busuku belibalulekile iAhly namhlanje okubana ke bazilolonge emini yonke pha enatural napha ngomso ke izozo bazondawo nezondawo kona kona ke bazodlala pha ngomgqibelo ke neqela ke le Mamelodi Sundowns baphulaphule. Nize nikhumbule into yokubana ke iAhly njengokubana ke izawudlala neSundowns ke ikugroup A pha kugroup A ke iMamelodi Sundowns iyakhokhela pha ngo-7 points kulandele ke iAhly pha ngo-4 points kuze kulandele ke iAlmerikh ngo-4 points kulandele ke iAlhilal ngo-1 point. IAlmerikh ke neAlhilal zizawuqobisana zoyi-2 ke zona ediba ke iphumelele pha iAlmerikh izoba na-7 points ke ilingane ke neMamelodi Sundowns. Loo nto ke iyakuxenta okubana ke iAhly le yase-Egypt kaPitso Msimane kunyanzeke into yokubana ke iphumelele pha ngomgqibelo ukwenzela into yokubana ke zilingane pha ngee-points zibe na-7-7 nto intethetha ukuthi ke kulapho ke kwawuba into yokubana ke yeyiphengelelwa ngamanqaku amaninzi be yeyiphi ke ekore kakhulu apho ke xa ithe iAhly ke yawina pha ngomgqibelo. Kona kona ke iAhly njengoba ke abafana badala ke bezile ke noko uPitso Msimane utsho umfana omdala uthi abafana bakhe ke ubathembe into yokubana ke bazawulala ke no-3 points. Akubalulekile into yokubana ke bonke ke i-management eKaizer Chiefs pha eKaizer Chiefs Village ke iyamkele ke iAhly ngezandla ezishushu nga abantu abanintsi ke bathi ke akwabe ke ukuhlala kweAhly pha okanye ke ukunyathela ke kweAhly pha eKaizer Chiefs Village ke kwawushintlahla kwawuguquka izinto pha kubafana beKaizer Chiefs. Mhlawumbi ke ne-management yeKaizer Chiefs ke yawufunda lukhulu pha kwizikhulu zeAhly ekunyatheleni kwanto yokubana ke bakwazi into yokubana iKaizer Chiefs ke bayiqhube ngeyiphi na indlela kwesi simo ke ijongene naso. Nani ke baphulaphula ngake ningene nesinto yokubana ke nivanjani ke ngale ndaba eAhly njengoba ke yamkelwe iKaizer Chiefs pha enatshurena. Nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.